Ivesi yesibini linqindi ngoba iqhekeza insini ndikushiya udamdam ndigqiba inkani ngoba nesibindi zama ubuyile ngesixhosa ushema upheka le bit ndiqhwabe ngesinese empama ushema kugqibe ngekick buzane enkosini enyanisweni nesengozini ndithule ndijongile nindinyathele ebhontsini masifike egumbini bzawufika ubuninzi eboxini ndangena ebhustini inyani ezawuthetha ixoke edustbin scrub i-punch lines ndibethe inqindi njengotyson ninzi ithuba endilinekelona ukuba ndikhulisa ingqondo you claim this for the heads as if i-hip hop inesiphongo andinalo sizi ndigqabhuza ndikufunxe nomongo sichathela ntoni ubhetlele shamnasana urongo ndikutsala amathumbi emveni kokuba ndikuhlabe ngebhoso zintsha zemigorho nethethe ndiza ndibonisa isibhorho zintsha zemigorho nethethe ndiza ndibonisa isibhorho.